tunafurahia sana na hivi ndipo tulipo mwendo kwa sababu ya rais ambaye anataka kuwa game at a time and he always give 100% na mabanki technical bench na kazi anayofanya every game.